Nditende vhangere kuti kamwe mufundisi zvachose. Whether ane zvaita zvaunoziva auzive izvozvo harisi vhangere raKristu. Let me surprise you, shock you, nechinhu chinonzi anointing. Elisha wandotaura nezvake anga ane manza. Kune vafana vakamuona vakaseka, nyamanza. Vafana vane humbo iripo, but vakafa nezviripo. Dzimwe mhanza siyana nadzo, unofira mahara. Ndikutaurira.